kuza kuza ngibonge
yakho ndawe
ndawone
ndaweni
ndaweni yazi ngifuna le night over ngifuna umsuthu emthethini kanjani
nini Sunday
sasa njongo njongo lapho Marie
I'm not going to die, you know?